amagara meza ndyo shingiro ry'ibindi byose. Umuntu afise amagara meza niwe aheza akagira ingufu zo gukora. Ni nacho kitwereka neza ko amagara meza ariyo soko ry'iterambere, ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu cyose muri rusange, kubera ko abanyagihugu bikabarore batahuye ko nyamigenda ko atarimira impeshyi, ariko imiti ikora ikoranye. Baciye baja hamwe maji bijukira iby'amashyirahamwe ya mituweli, gutyo mu gihe mwaye ndashobora kwivuza ku mafaranga ya mugenjanje canke nawe agwaye akivuza ku mafaranga yanje tuba twarashije muri mituweli. Ibyo byaranatwereke ko hari ingorane byagabanutse cyane, tureke ko abanyagihugu baheza bakavugwa bavugwa ku giciro kitavuna, ndetse hari n'abanyagihugu bafungirwa mu bitaro kuko babuze amafaranga bari ubu ntibikibaho. Ku bw'ibyo ndemeza neza ko mituweli yaje gusahiriza amagara y'abantu mbere no mu by'ubutunzi bw'imiryango.
Niho twagira inama n'abarimyi b'ikawa, baravuga bati iyo haba hariho umugambi mwiza twoshyiraho wo kugira ngo abarimyi b'ikawa natwe twivunze tutavunitse. Abarimyi b'ikawa babona yuko hariho ibijyanye n'imigwanzo byatuma umurimyi w'ikawa agira ubuhombe n'ubukene bidasanzwe. Hanyuma rero navuga ko mituweli yaje kudukinga runini, kuko ugeze ahantu ugwaza umuntu agaca aza akagufatanya n'ubukene, agaca gufatanya n'izo ngorane urimo, agaca guha amafaranga y'intica ntikize. Byatuma umuntu yemera gutanga umurima ibiti ijana by'ikawa zamye bakaguha 10,000 cyangwa 20,000 byo kujya kuvuza umwana.
Bose bunga hayi twaratugora kujya kwa muganga kubera ko twari ijana ku ijana. Ingwara zito mbere umuntu atarembye rwose ntitwirwa turaje no kwa muganga, ahubwo umuntu arembye aho amwe yorinda kugenda mu nderuzo niho twamujana kwa muganga. Icyo gihe rero naho nyine twarinda kuca tujya umugwazo tugaheza tugacanke tugakotesha ibivi. Hanyuma kandi akamaro k'iyo mituweli urumva yuko amahera twotanze mu kwivuza icyo gihe turayatanga mu yahereza umukozi kugira ngo tuzamure muri ibyo bikorwa, cyangwa tuzamure mu kutuzanira ikiba cy'ibyatsi, tuzamure mu gututurira ibyo bitoke dusasira iyo kawa, kugira ati aya mahera aho yotakaye kujya ahandi adufashe adusahirize muri ibyo bikorwa, bigaca bidufasha kugira ngo abana bashobore kujya mu mashuri, bigaca bidufasha kugira ngo turonke ikaye turonke iki turonke ajya amafaranga y'ishuri.
Munimera twari dufise abarimyi b'ikawa baravye amikoro make bari bafise mu byerekeye amagara yacu. Twaciye tuja hamwe turashinga amashyirahamwe kuvuzanya mu mwaka w'2008. Amashyirahamwe amaze kuvuka twaciye tuja inama dushinga ko umunywanyi kugira aje mu ishyirahamwe atanga intererano y'2,135 n'igihumbi cyo kwiyandikisha. Umunywanyi wacu agiye kwivuza atanga 20% mu ivuriro rya Leta n'40% mu ivuriro ry'abikorera utwabo. Ubu dufise amamituweli 18, afise imiryango 15,000 n'abanywanyi 101,000. Mu mashyirahamwe yacu yo kuvuzanya amaze gukora haraje ikarata ya kam yo karate maze kuza yarahungabanije amashyirahamwe yacu yo kuvuzanya kuburyo abanyagihugu bayihurumbiye bagira ngo irazimbutse.
Jewe narabanje ndajya muri mituweli, mvuye muri mituweli numvise iyo pamu iyo onyakamu ingo ni makenya amafaranga 3,000, nayo nshandagana ndayigura ndayiguze ico natangiye no kuyinebagurako ya iyo yonya yambi 3000 ya mbere kimwe nifotoje ko bwa amafaranga narirukanse no mwikomini kudukurikirana y'impapuro nicyo naciye ndaki numva ndagisuzuguye buje nyuma yaho ngiye kwivuza naho nta nyungu nabonye ifise inyuma yaho naho niho naciye nimvira ati Jensen nkiye gusubira muri mituweli kuko ngenda byagoranye mpaka bakavura amafaranga kandi abari makenya kuri mituweli naho ntabande yafise muganga nyize yakandungika nkata nkaza kuyakorera nkayamuzani
tutabaririra ibyo byo ibyo barabyemera gose birenze yuko mituwere yaba bose bakora ku buryo bwa mituwere yuko nivuriye muri ritona home ngiye cyangwa rigire ubundi budeni dini ku buntu zi mu mitumba
ndabona hari mituwere dukingira amagara kandi mbona mwara
batse nk'imyaka 4 dukorana ngaha kwivuri kandi twakoranye neza ndabye abantu bivuza ngaha kuri mituweli barashima cyane gose ubuya utanze iyo fagitire iyo ivuye ngaha kwivuri ukayirongi kajya haruguru muri mituweli baca baguharurira hama mu kwezi gukurikira ugasanga amahera bayagushiriyeko bikihuta cyane gose turakunze kugira ingorane kubera iyo kamu batariha n'ingoga muri iyo kamu ntibariha n'ingoga usanga tu bikunda kudusaba yuko dukoresha amahera twari dusanganywe igihe twa igihe iyi mituweli type bwatanguye hari amahera tuba twari dufise ivuriro bigaca bidusaba yuko dukoresha bwa buryo twari dufise kwivuriro kugira ngo turihe imiti igihe kamu itarariha zorihira naho nyine ntibarihe yose ugasanga n'undi bariha ukwezi kumwe ayandi mezi bakaguma baturindiriza ugasanga tukuma turindiriye baturi mu ideni
ibaze namwe nk'icyegeranyo cyo kurihira ko imiti yakoreshejwe kiva ku mavuriro ari ku mpera z'igihugu yegwa n'amagara y'abantu amavuriro mato amavuriro mu ntara kikaza mu buvuzi bw'intara mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu mu bushikiranganji bw'ihiga cya leta ibaze namwe guhera ku mavuriro matoya aho barihira imiti ikarungikwa mu bushikiranganji bw'ikigega cya leta urumva neza ko bigenda bityo ku ntambwe ndende birashika ko icyo cyegeranyo gishika mu bushikiranganji bw'ikigega cya leta ayo mafaranga bagasanga badashobora guca bayaronka ubwo nyine bigasaba kurindira ivuriro ritegerezwa kandi kubandanya rivura abarwayi bigashika naho mu bubiko imiti ihera imaze guhera ntirica ryugara kuko abajejwe intwaro n'abajejwe gutanga uburyo baca baryagiriza kwanga kuvura abanyagihugu ahubwo ivuriro rihitamwo kugurana ku yandi mavuriro imiti rikoresha naho ibyo bidahuye n'amategeko canke naho rikanka kwakira abakoresha ikarata kam kireshe birihira amafaranga baba bivujeko kwizunze uko igihugu cyifashe mu by'ubutunzi nta buryo bukwiye bwaboneka kugira igihugu gitunganye iby'amagara y'abanyagihugu bose kuko bisaba uburyo bwinshi icyo ni icyifuzo cy'igihugu kugira babishyikeko hakenewe uburyo bwinshi mu gihe cya none abanyagihugu batumirirwa kwijukira mituweli kubera igihugu ntigishobora kuvuza bose si vous avez des moyens uburyo ugaheza ukagura ikarata kam ubundi mugenzawe ataburyo afise uba umutwaye ikibanza mituweli ni uburyo bwo gufashanya hagati ya mituweli nuko gufashanya kwibonekeza magara y'abantu ni gufashanya mu kwiteza imbere tugomba rero kwerekana ko mituweli ari kimara
uburyo
naho wumva amakarata atatu ya kam sinayagura jewe nja muri mituweli iyo ni ntahe twoshinga kuko twarabyiboneye mituweli ni kimara kuko yaje ari inyishu nziza ifasha kwikingira za ngorane abantu bagira iyo bamaze kugwara
Au Burundi, les populations n'ont pas
le même niveau de revenu.
Il y a des strates.
Hari abantu usanga bashobora kuba bafise inshuro 10 cyangwa 20 amafaranga asabwa kuri CAM.
Et d'autres qui ne peuvent même pas trouver son niveau de ressources demandé par la CAM.
Ni nacyo gituma hakihaba icyo cyumviro cyo gukoresha uburyo bushobora kuboneka kugira ngo abanyagihugu babandanye kwivuza mugabo ni ikibazo cyo kwitondera kuko ku buryo buke bw'igihugu kukongera ko mu kwegeranya uburyo buhasanzwe ubusanga bufashije abantu kuba neza mu gutanguza amashyirahamwe nka mituweli gutyo ayo mashyirahamwe akora igikorwa gikomeye yabaye ingirakamaro mu buzima bw'abanyagihugu
Les populations
kuko barahejeje bararonka uburyo bwo kwivuza leta nayo isabwa koroheza mu bitari bike ikongera igacungura ubuzima bw'abanyagihugu muri rusange gucungura amategeko yo gutwara neza no gutunganya neza ayo mashyirahamwe mu kuyaronsa uburyo bwo kuyagenzura mu kuyashyigikira
aux organisations
mu gihe ayo mashyirahamwe asanzwe yoshobora kuronka uburyo bwo kwirihira byoba byiza gusumba ni naho n'abanyagihugu basanzwe bafise uburyo bubayabaye boheza bakaronka
ababasiruka
igihugu cyacu cy'u Burundi cyaragerageje guteza imbere imigambi yo gufashanya kw'abanyagihugu mu byerekeye ukwivuza kwabo ariko ingorane nyamukuru niyo ukutizera kuko abanyagihugu barakeneye cyane gushikaho badashobora gutanga intererano iboneka mu kwivuza kwabo mu by'ukuri iyo umuntu agwaye ategerezwa kuriha amafaranga menshi yo kwivuza ibice 81% by'abarundi bategerezwa kugurisha kimwe mu byo batunze kugira barihe ibitaro n'imiti
C'est-à-dire en fait à se paupériser davantage. Le moment est venu pour construire un système durable qui permettra aux populations d'accéder à des soins de santé de qualité. Mais tout cela exige pas seulement de la volonté politique, mais tout cela exige une large concertation nationale.
Ibyo bisaba ko igihugu kironka abagifasha mu gutanga uburyo ibyo bisaba abanyagihugu bose abajejwe intwaro bo hasi ubushikiranganje bwiyegwa n'iby'amagara y'abantu ubwo gukingira abanyagihugu hamwe n'ubwo gufatana mu nda bakicara hamwe bakavugana imigambi ku byotuma umunyagihugu wese ashobora kwivuza bisigura ko umunyagihugu wese ashobora kuvugwa mu gihe ibyo bidakunze ngo abo byiga bicare hamwe bige bongere bahari kugira batore umuti urama ntacyo tuma twizera ko iyo ngendo y'amagara meza kuri bose mu Burundi tujyoyishikako